I'm just saying, ba ba da ba da. Just saying, bye.